wako nisale nyanga hasa
I know what you mean,
mempe. Mempe.